sometimes I take myself too seriously. When will we realize that breathing's a lie? We don't need to breathe. We can live underwater. Sometimes I'd like to be a mermaid. I don't know how that would work, but I'd be into it. I'm so glad we can live underwater. I'd chill with dolphins and sharks. I'd swim around the world. No, this ain't the world I live in. Flex on all the narwhals. They're so jealous of my sunglasses. Narwhals wish they could wear sunglasses, but their faces are too big. They're so they can wear sunglasses. Narwhals wish they can wear sunglasses. Narwhals wish they can wear sunglasses. Narwhals wish they can wear sunglasses. Da 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 da